Inigo, mire, ni que no falta.
Hello guys, anandiridwa ku hallway.
Atingoona
zatheka ku madzidzi moja.
Ndilo lali kuli limene mafuno kuti wane lithandiriro iwe. Ndiphunziro lanji lali kuli limene wadaphunzira mmoyo mwako mumpaka pano.
Kuli babanja kaya pachimwezi ndi munthu ina wake kape.
Mwakwamu tenda angati.
Ndiphunziro lanji limene wadaphunzira mchibwezi chakushakale. Loti lidzakuthandiza pachibwezi chako chimene tiyipeze mtsogolo.